Musha Mukuru Wekuzorora iwe Mutendi usatye Kune Musha Mukuru Wekuzorora iwe Mutendi usatye Musha uzorore Jehova bakugadirira Musha uzorore ikokongiro si toimba ichipemberera vatende ikokongiro si toimba Pemberera vatende Hama tedu zakaparara Mwea yedu ichararama Hama tedu zakaparara Yeah, yeah.